Kumbula live encwadini yesihlabelelo lelithi mbonge Jehova mphefumulo wami konke lokuphakathi kwami kubonge libito lakhe lelingcwele bese lithi ke ungakhohlwa tendodakhe temusa sihlobo sami ngeke ngathi inlevundle mbi kwakho ngeke ngathi kumbe awuphili kunetindo letingalungi kunetindo lebe utigatsile lotifunako letibonako ngathi atendeki kahle kepha ungakhohlwa Leto tindo tinga kwe mugi li hubo le kumbonga smagati. Leni ngoba gune tendo temusa la gwendele tona. Tendo la akhombise khona kuthi noma ungafanele kepha ugwendele lokuhle. Noma ungaceli kepha kunetindo la gwendele tona. Mbonge Jehova ungakhohlwa tendo take temusa. Vuka Udle, singwa sakho selisuku, lesilivi la Nkulunkulu. Lamhla sisithola encwadini yamakho sahluko 6, verse 5. Lithi akakhonanga kwenda imisebenzi yemandla kuleyo nzawo ngaphandle kwekuthi nje. Wabeka tandla kulabambalwa, labe bagula, wabaphilisa. Wamangaliswa kungakholwa kwabo. Jesu abehamba ngenela imidi ngemidi yangakubo afundzisa abantu. Naku lokusekugcineni lengicela kube ngumthandazo sihloko sethu. Nkulunkulu akalisuse lihlazo empilweni yakho. Jesu simkhanza la ungenela imidi ake sengithi uyingenela ngakusasa emva kwanale livesi lelithaka khonanga kwenda imisebenzi yemandla. Ngakusasa Jesu wavuka wachubeka ngathi kude lokungakendeki itolo. Jesu azange avuke ane shame yekuthi hu kuthi kukhona labatangiva lamhla kuthi kukhona labatangemukela lamhla. Ngcono sengike ngihlale sengike ngithathe malanga lamathathu ngiyozila ngiyofuna ukuthi tindo atikendekileni itolo. Ngiyofuna emandla lamasha. Ngiyoqinisa kukholwa kwami azange Jesu abe ne-stress wavuka ngakusasa wavukela khona kumbe sekunetindzawo longasahambi kuto kumbe kunemihlangano longasayihambi kumbe kunemithandazo longasayithandazi ngoba ugcwele i-shame ugcwele ukuthi tindvo atikendeki ugcwele ukuthi awusakhulule so nemahloni ugcwele ukuthi sewuyadenyanya Ngoba tindo ngazo sathi hambi ngendlela lebe ungafisa ngayo nangendlela bantu labe bakubuka kuthi tindo titawukwendekela ngayo. Kwengathi inkosi yemusa ingakukhulula from shame. Lamuhla uvuke utitsinzithe uthi kungakhoni kwami kuthi ngende tindo kungalungi kwetindo angeke kungibangele kuthi ngingendi ngingayi kuphi ngingakhulumi nabani ngitawuhamba ngoba lihlazo lami lisusiwe ngicela sinakeke futhi kuthi ezulwini akusiyo inkinga ngekuthi kunetindo letingakendeki naku kubhaliwe ngaJesu akakhonanga kwenda imisebenzi yemandla kubhaliwe baba Nkulunkulu akeva ukuthi ha angufihle lokulanga kukhona iJesu kuthi akwende phela futhi alisho ukuthi akakwendanga ngoba emandla bekangekho alisho ukuthi Jesu bekangakholwa Jesu nje wakhetha ukuthi angakwende mangabe kunetindo letingakendeki kuwe nangawe lizulu alikubuki njengesehluleki Bantu batakubuka njengesehluleki kepha lizula likubuke kanjalo ekugcineni nakake kuthi uNkulunkulu ngeke azame kukwelekelela noma ngeke vele akwelekelele ngekugucula tindvo noma ngekwenta tindvo just to impress people noma kuze bantu batokubona ukuthi vele wena ulikholwa ngumzalwane Labantu laba bamethelela Jesu bamcasukela bamphukuda bathi ngumntwana Maria ngumntwana embadi Jesu azange athi ngifuna kubakhombisa emandla ami ukuthi mine ngingetulu kwemntwana Maria ngingetulu kwemntwana embadi mine ngingindvodzana yaNkulunkulu ungazami kuemployer emandla aNkulunkulu kuprova ukuthi wena ungilokholwako ungilogcotshiwe Nkulunkulu akangenelani nemisebenti yekutibonakalisa ngaleyo ndlela. Khululeka sihlobo sami, lihlazo lekwesaba ngetinto letingakendeki. Nkulunkulu ulisusile kuwe. Hamba, noma ngabe khona lokungalungi ekhaya, kubantwana emsebentini, emalini, hamba Nkulunkulu ulisusile lihlazo. Amen.